Gasar ou Yason ou ou Yasoni. Je vais vous dire who is the best. Bavugati umuntu atiyemeye anakuwa sio mutu. Ubwanje ndiyemeye cyane.
Eh ama rero we Yasoni se turiye turumva yuko menga amise kuri we kuri watuma yuko uva mu Hollywood TV. None ni iki kibazo yoba intuze amise yoba yokora yaho uva mu Hollywood TV. Ni ibi twakeneye kuvyumva vraiment.
So amise ikintu twe chatumye tuva muri Hollywood TV sikuvuga ngo ni twabishatse. Oya. Ikintu twafiye kuri kimwe gusa amise ntabwo yashaka ko dukora by'iwacu. Sibyo yari umuntu ashaka ko dukora by'iwe gusa.
Mbariza ya Sony uti mbe yagiye gutongoza umstore birashika akagenda ari serie nyine.
Cewe ndadraga umukobwa ndi serie. Ndi serie kandi ubimenye. Habwo ufise imana wari guca kuri je wenyine. Example. Yabwo gusa umviza. Uraza ku nimero ziwe hama tugira pratique. Apana magambo. Pratique.
Ubizi bikogwa.
Eh ndamwemeze.
Busokwe batatu badatana mu ndangano.
Amafiga.
Figa ni kirundi. Amafiga.
Inkono.
Yasoni ibyo bintu yigira umengo n'umukobwa kandi tubona ko yambara ipataro kandi kwaba tuzi ko ari umuhungu
twa tunaguma gira
ibyo bintu aguma yigira je bya bintu birantangaza none n'umukobwa cyangwa n'umuhungu
kajya na kazi sibyo hajya na n'umukomedi ibintu by'amakomedi nyiba mareresi imikino mbwabo mu buzima busanzwe aha ni ku garçon bombo kandi umbuga yari ngo sigura mu kirundi mpenda tuwili kamoja kamemponyoka bavuga ati ukunze tubiri kamwe karamugirane ni yaye
kirundi iki
Yes bakunzi ba Isaac TV amahoro y'Imana abane namwe ho muherereye hose muri ko tubakunda cyane gose ni Mr Home uno munsi nabaye Mr Meet nica kiganiro gishasha nakubwira ngiye kukuzanira ndaza huri hose turi kumwe n'uno muniga ndaza kiganiro tuzaza kukiryosha cyane gose abashyira bose muko muradukirikirana mwanya wa kufuturu ugirugere bwa tugende dufunguye aha mu mwanya za kugenda nafunguye na hazi nagize bone governance kwa nashitse kuri uno musaza bamwita Ali acha hindura gacarega kwita Yasoni agacha yitwa Ali Mumeze neza bakunzi ba Isaac TV rekare abaramutse ni Yasoni cyangwa mwita Yasoni official nimba umukunzi wa Isaac TV utaraje kuyabonesha kuri channel y'uno muniga vema uri umwanzi biterambere iruka wanike Yasoni official Yasoni official gute musaza aramutse bakunzi ba Isaac TV
ni sarade murakomeye ni Yasoni official Yasoni comedian ya ndabari kuje cyane abafanzi ba Isaac TV ni bafana banje wo kuri Yasoni official yayo ndi kumwe na star boy petit frere
mukanya urabona mukanya tugira dufuture mudo wa kufuture
ah wewe ko musera mutufana na tere kwenu
ah cha tutachangia sauce
wewe na nani
nawe
na ugufunga koma ni yaye
Yes, you come here. Yasoni official. Murabi bona. Namuzet Yasoni official. Gira mchemiru kanga kugira. Subscribe.
Rouge. Apana rouge.
Rouge. Okay, ni kigani lo miti musaza. Zanovuga yuko na gemuri kartienda. Baza bafana. Bafana ni menshi wagufana. Hugo na sanze bakozi. Na nungwe munu. Mbari wasi tuwa kolanyi. Na nungwe atakozi papa. Uvija kilagote. Umvisi jambo.
Mbo ndabji shime chane. Kandi ndabji kunda chane. Ima. Urabona. Wavugati. Kazi yako ndo maisha yako maisha yako ndo kazi zako ndabitoye nuze nagize au contraire
yes tutatevye rero ni bamwe no vuga mu bafandi basanze bagukirikirana Yasoni ngira nsoma ibibazo bimwe bagiye barakubaza kugira ugende uravyishura
ego
Mbo kwa hiyo Yasoni ambayo sema Yasoni kiripi ambayo alianzia tangu lini ala alianza kari mdogo hadi paka akasikilizika akajulikana alianzia wapi ni fikra ya kuandaa gari mdogo ama alianza tangu ama alifunzwa kawaida ya
ndio swali ya kwanza
yes juu kitu ambacho tunaweza kusema nini kule anaweza anajitahidi. Ya tunamkubali kawaida na respect kawaida kufanya kazi yake ni kwa sawa.
Ya Juma Jux nakubali sana na ningeweza kujibu kwa Kiswahili kwa lugha ya Kiswahili akikweli kazi zangu nimeanza mwaka 2008 Demi Lewit ndio nimeanza kazi zangu za comedy na mpaka sasa hivi mwaka 2021 bado nafanya kazi na bado mnaona kwenye réseaux sociaux. Yeah, so ni kazi ambayo ni sema labda ni kazi ambayo nimependa sana na ni kazi ambayo huwa nilifanya kwa moyo wangu mmoja na mpaka sasa hivi inanifisha hapa kwenye nipo. Ndio maana naipenda sana na nakupenda sana Jux kuniuliza question kama hiyo. Asante sana.
No. Na kipaji ambacho alipewa na Mungu kupewa na binadamu wote wale. Yeah. Yaani cha kwake ambaye peke. Ndio yeah. Moto namsupport vraiment. Yeah. Na sidhani labda kama kwa hiyo familia zako na msupport sijui ma familia mshia kwenye mgonga ama kuna wengi ambao walizaliwa ili wazazi ndio wanapata kipaji kwa kuwafunza lakini kama ni kitu alimaanisha kwa manji yake yeye ndio tunataka kufahamu kama alitoa kwa manji yake kwa akili yake yeye ili tujue kitu na kingine kitu sasa ndio tunapisha tufahamu hivyo.
Yeah, kipaji hichi sijasema ati nimejifunza nifanya nini lakini ni kipaji ambacho Mungu alinizawadia yani ni kipaji ambacho Mungu alinipatia kama zawadi vile vile lakini kutokana kisa nilipatia zawadi nikagundua kama Mungu alinizawadia kipaji cha comedy nilipogundua nikaweza kuweka viungo nikaanza kujifocus na hii kazi
nikaanza
kujituma pesa kitu gani
wanawake
kwa mashetani so by the way ndio maana sasa hivi napiga kazi sana na ndio maana nimefika hapa kwenye nipo alhamdulillah yeah ina support sana lakini kile kipindi nianzaanza mwanzo haikuwa ni support ikaniambia da aisee hivi unaanza mambo ya comedy masomo utaacha wewe unaona mzazi wangu akaniambia hivyo nikamwambia mzazi usijali
utaoa
kwa inshallah nitaoa lakini bado bado na ndio maana hivyo wazazi wanisupport sana. Ya hivyo wazazi wananiambia kabisa fanya kazi na soma napenda shule sana. Ndio maana hivi napiga kazi, yani silala tam korosi.
Chambere Jemfise. Yasoni bijya bintu yigira mengo n'umukobwa kandi tubona ko yambari pataro kandi kwa batuzi ko ari umuhungu.
Twa tunaguma gira.
Ibijya ntaguma yigira. Je bijya bintu birantangaza none n'umukobwa cyangwa n'umuhungu cyangwa ni urofa bwiwe yifitiye nyene.
Ubukomedi bwiwe.
Ubukomedi bwiwe ne ico kintu nashaka kibaza nyene.
Kajya na kazi sibyo hajya na ni umukomedi. Ibintu bya makomedi nyene bamareresi imikino. Mugabo mu buzima busanzwe aha ni ku garçon bombo kandi umbuga yari.
Icaka biri kifise yasoni ko ari mu bantu nabo bajyosha isinema ya bisangamani ariko nkamaze imisi numva ngo ntaki ngo ntagikinango yaravuyemo cha kumenya icyatumye avamo kubera icya kubera ijya mu bisangamani yari mu bantu babijyosha
yabijyosha
gose yari umukozi kandi abishoboye
nshaka
kumenya impamvu yaravuyemo.
So abafana surtout abafana ndabaye nkuna cyane kandi umviriza sindapotera ndacariho kandi mu magazine sociaux ndacariho mbakubu sibyo so mfise channel yanje ya Sony official ni mungine cyane vya trop nimba utarage subscribe cyangwa nimba utarandundira muri YouTube irukanga ugire vuba wandike ya Sony official muri YouTube yawe imagine uchukubita subscribe zabone ajya nyene ibikogwa avuga ibikogwa byanje byose utegereza kubibona ndacakora ndacakina comedy mbakubu ndacari online
yasene twahine kubaza ku impamvu yavuye mu Ihuriro TV yego none kubeshya yavuyemo nibaze ko yagiye akurikira ntuzenya ujya abaye umwe bakina namwe kurekira tunyaga twishi ntuzenya Gasore baba nawe
ukuva mu Ihuriro TV sikuvuga ati ngo naramukurikiye Ismail Gasore oya gusa Ismail Gasore turabyumva kimwe sibyo ni umukuze wanje kandi ni umuntu twumvikana cyane sibyo ya kandi tuvuga ati ngo ngo yashimye kuva wenyene oyaha twaraganije je na Ismail Gasore tukabona ko jewe bya ndikumvira jewe nawe nico kimwe sibyo twavuye muri Ihuriro TV impamvu murazizi murabizi sino bivuga sibyo ya nico gituma twishimye gukora byiwacu yego
hama rero we soni fetu turumva yuko menga amise ko ari we ko ari watuma yuko uva mu Ihuriro TV none ni iki kibazo yoba intuze amise yoba yokora yaho uva mu Ihuriro TV nibi twakeneye kuvyumva vraiment
so amise ikintu twe cyatumye cyatumye tuva mu Ihuriro TV sikuvuga ngo ni twe twabishatse oya ikintu twafiye kuri kimwe gusa amise ntabwo yashaka ko
gukora by'iwacu sivyo yari umuntu ashaka ko dukora by'iwe gusa muri Ruro TV by'iwacu tukabireka Jeff the channel yanje YouTube sivyo
Yasone official
Yasone official sivyo Smile Gasore official channel yiwe sivyo sasa ugasanga we ashaka dugume muri Ruro TV gukora Ruro TV by'iwacu ni tubikore sanga yo numuntu akunda by'iwe
sanga biri muri contrat ni byari muri se no bavugira gatoya
wana shima na kontra twari dufatanye na Miss kuko twe twarakora nka comme famille ego mbwawo twasanze ni majali watyo mwenyezi mu
okay star boy imbariza ya Sony uti ikibazo cha mbere shaka kumenya nshaka kumubaza uku mbe yagiye kutongoza umsto birashika akagenda ari serie nyene ya kibazo cha kabiri mumbarize kibazo cha kabiri kivuga uko mboka konda gukina cyane mu bijyanye na comedy ziwa akonda gukina amantuze yo gukina cyane bora bishika umwanya wose ntigera shavura kumenga yasoni swingi ziwozo gukina zose nizo nyene zo kugira nyene utuntu dutwengeje utuntu nyene twaba baby ibintu nyivyo birashika ko uhorushavura mu gihe ubufise umuntu yagushavuje tugashavura
so reka nishure ikibazo cya mbere cyewe ndadraga umukobwa ndisteriye ndisteriye kandi ubimenye habwo ufise imana wari guca kuri jiwe nyene example yabwo gusa umviza uraza ku minimero ziwe hama tugira pratique apana magambo pratique
ubizi bikorwa
eh ndamwemeze ubuzima je ngunda gutwenga cyane kandi mu buzima je ngunda ku relax yes ibintu byishavu gushavura sinda ni bintu tuvuge je ndumuntu nkunda ibintu byishavu sinda bikunda cyane mu buzima bwanje ya je ndiseri cyane ndiseri kandi ndumuntu ni kompole sana ya ndumuntu sinzi kuvuga cyane tuvuge ndumuntu ndi simple eh mu buzima busanze ndi simple tu ndumuntu ndiseri cyane mugabo nimba ndi gukazi kanje niko kukazi ya nanisha gituma ivyo kuri yumvira ngo sizi hano sikoko
okay nuvuga yuko ibibazo bimwe mwabafana babajije twagerageje kurondera nabo baragerageje kubaza urabishye ni fresh ni kiganiro bita meet Mr. Meat namaze gushika
rero na meet mu cyongereza ni nyama sinzi ko
ntago ari meet bivuye muri meeting
a meeting ya
okay babajije nange ni umujournaliste ariko babajije nange rifuye ko mbaza nganda afise ubukesho ngaha anye bushika no dupapuro tungaye dutanu ariko uraza gutora agapapuro kamubwira nange shikigwe mbaze sivyo je nibiki madame okay uraza gutora agapapuro kamwe kamwe gusura cyagura kushakana na kimwe hama utwishure uraza kuzingurura urabe bibazo
nta kidusomera
ariko kugira abantu ariko badukurikirana bavyumva
USB en toutes lettres USB
je suis kunzi ba Isaac TV no vugo ko ivyuma ntibisezerana murabona ko nahindiye aka micro abari zinshi kuri abari twatwaye nyinshi ariko imwe ipfuye tugeza kurondera yindi kugira tubandanye kuba ibikorwa bimeze neza cyane gose okay tubandanye rero
wavuze USB en toutes lettres mukhama ça se umviriza USB mu gifaransa ini i i uni i s ni se ko nyene b ni b uko nyene b e b b ça en toutes lettres bavuga ati universel universel IS ni service IB ni
nyibutsa kanyuma
nyibutsa ka B
oya baraza kukwishira muri komanda
aka B ni bibliothèque kasuye
aba ntacu abavuga ko ari burundi
ntacu murangosora
akawaje giratora muri
akandi
eh
Starboy
oyo
reka maze reka nsome kwanza sibyo
somano
tubwire umukobwa wa mbere mwiza umaze kubona asumba abandi ni yeye mu bakobwa bose cyangwa
uzimaze kubona ukavuga ati umwana amkana tisha
anatisha uyo nawe si wundi ndamuvuge bo ni mustare cyangwa
ara wese kuko urashaka kubona umuntu
ndamuvuge
ugasanga urafite umukunzi wawe mugabo ugasanga ari wundi mukobwa uvuga ati eh atashure mugo uri mwana amkana akaza sana
ni mushiri wanje ego
to mumenya none
oya vraiment kandi acharusako numusheri wanje kandi amukunda cyane I think arankunda bizu bizu sharing auri hose I love you so much
umwe 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 bavuze ko nza kugwana nimero yiwe nawe ari muri
uje inbox
ego
akuna shida star boy
yo so man
gasakh u yason u
yason
u yasoni bavuga ati ngo who is the best bavuga ati umuntu atiyemeye anakuwa siyo mutu ubwanje ndiyemeye cyane
you are the best
kubwanje
okay
eh kubwanje ariko
ubandi gute bacho bandika muri
ko sinzi kuko bafana what wanna choose bwo kubwanje I believe myself ego nibaza ko nacishe tayari ego yeah gusokwe batatu badatana mundangano amafiga
figa ni kirundi
eh
amafiga
inkono utkwenziki starboy kubuso utkwanuze nawe unata mambo yako nije sako nachishwe
ubuzengo ni inkono
oya inkono amafiga amafiga
Iga ni kirundi nakwajije. Mafiga, mafiga mukirundi.
Bo chishure basi.
Baraza kutishura ya muniko.
Starbo yoko gasutwa we. Nijeje.
Mafiga.
Okay. Ngo sigura mukirundi mpenda tuwili kamoja kamemponyoka. Bavuga ati ukunze utuntu tubiri cyangwa ibintu bibiri sivyo kandi ibyo bintu kamwe ngo kamwe ngo kata kuanguka ngo kamwe ari giye ntacho ukunze tubiri kamwe karamugirane ni yaye
irundi iki
okay ntacho ntacho
irundi
okay sawa ukuze tubiri kamwe karamuroka nk'ipantaro yawe cy'uburoka
yese akoze wa exact tukome na Yason official tutaragenda kugira abonnement kuri channel yiwe ariko sinogenda nakubagiye n'ibindi bibazo Yason urumwe wa comedy no vuga yuko dufise mu gihe cy'u Burundi ego turaje gukoresha abantu twabwa n'abasani no vuga yuko umaze kuba umustar kuko umaze kujya mu makonseri menshi cyane gose
makonseri
deja tumaze umaze gukora byinshi kandi bikomeye n'akanoti karamaze kuba kenshi cyane gose
inshallah
muri no tuvuga yuko uri mu kwezi kwa Ramazan nica ikintu dakora ko kenshi tari mu kwezi kwa Ramazan ariko dukora ibintu bitandukanye nica ikintu dakora mu kwezi kwa Ramazan ariko iyo yivuyemo kandi wumva ugikombe uri mu kwezi kwa Ramazan wifuza n'ubu ikora Ramazan yohera kugira ugikore
yego mbo urabona aragase arudusene na manihangana sindadukine urabona gusa arakaro aramarore bamabama yo gufata umukobwa musitadu akabeze ubu sindabikora kura na Ramazan
na madami na bizumu
ega madami nawe na we unaza mambo yako reke kuko sasa ugasanga mugabo ni Ramazan iza guhera ndabikora mugabo mu action apana bya pratique bya original
ne pratique ntoro iko
oya
dweri
sindabikora ndabitinya
uvuka
ndabitinya
uvuka
yego
acha
yego
nabo gwinotsi
ubuze
nabo gwinotsi
inote
umuntu ashobora guhinota akavuga ati bikore nyine ki system
inote atari ukundo oya
oya urazije hamuga gukora
akazi impossible for me impossible
kazi imbere
muzi wa mtoto wa Mungu na juksa rabizi cameraman
ari ugira ikibazo cy'ambaza no vuga iko gasore numu brother aho sanze mukora n'icyo tumaze kunda mukubaza cyane kuko numuntu ari hafi yawe ni ni ya head for kuri gasore utifuza gukora asanzwe akora
ngo
defo gasore afishe utifuza gukora
defo sha I think that na defo je ndamuziko Ego.
Ok, nimba tadifafisi aliko afise karite umukundira. Karite umukundira yoyo wali ya.
Bo, gusa karite na umukundira. Kwa gusa mubinu, mushida na laha tukote. Ego, mubibi, mubjiza, tulikumye. Na nicho gituma.
Ok, nsanu uso zeri kigana, aliko ndakuwa zikibazo chanyuma. Jojo novuga yuko alumunu mwaki na nyechane. Mwaki na nyegose, aliko urafise karite nubu unitazofa wibagie kuriwe. Nimba tariba angatashua kuime.
Bo Jojo ni umusista wanje, ya ndamuwa chane, kandamu kuunda. Ego, gusa, ibyabaye. Jenu munu, bo uu, jeni ibyanje, mbaza vyo wanje selma, hivi ndi na vyo ni Mungu tu. Ego, gusa, tufuge, ni sister, hivyo tu, ni vini vyuko, sirtu. Yeah.
Okay, tu kumwe na Yasoni no mu nagira mvuge ngo mwigeme kwera menyereye azara kintu tuntu nyene. Eh?
Urahaswe. Ngo ngo.
Novuga yuko umwanya uriko uragenda kandi tugiye mu ndo wakufutura man. Kugira tuce dufunga ndabona gakiri hajyana.
Sasa wewe uhejeje interview Salbo
ndafungura. Nenza kugenda gute
nafunga. Na ukufunga.
None
uko mushwa wumo.
Niko umuswa wumo.
Nani weka film arehemu. Niko shimia nage.
Niko ni Shehamza.
Umuntu
Nimesema
Isaac TV Petit Frere wangu na Juma Jux
na mie
wako kafiri
She Hamza
weye
eh
amu ya Juma
eh okay asoni akaja mu rubuga kugusa no gusozera ikiganiro cy'iwacu ikiganiro miti ikiganiro cyari kiryoshye kandi umuvyo wavuze no vuga yuko byakoze ku bantu ku mutima ariko uko biri kose abafanzi madutumye turamushikira ibibazo mwabajije yavyishuye ariko nkakaja mu kanyuma ko nkagasunika rugi kugira dusenwe n'abajyohera abafana cyangwa abakunzi ba Isaac TV kuko bagiye kuyabona kuri channel yawe iriko ni n'ubukomedi bwinshi cyane kandi bagiye kubiraba ndabizeye n'abantu mu mutima kandi bameze neza cyane gose akaja mu kanyuma dusenwe n'abasoze
ya ndabakunda cyane surtout aba fans ba Isaac TV yewe ndabakunda cyane kandi wazi wangu ndugu zangu eh ba mama bangu ba papa ba dada yangu ba kuwa yangu ba ndugu zangu sivyo nimba utara kuri subscribe channel yanje please ndakwingiza cyane genda wikore ya tena muni support vraiment ya nahitaji byuma sunajua tena eh kamera eh si mama ma laptop nahitaji muni support ya ndabakunda cyane nanafurahi sana kweli kandi I promise ndaba promising sivyo ndakora kandi nzokore muzoryehegwa mpaka mwisho insha Allah
reka ndagushimire ya Sony
urakoze cyane sir boy karibu tena
bamwite ya Sony official bagende kugira na
subscribe vrema. Na wewe reka bakore hose tuko famiye.
Okay. Asante mzee wa kazi.
Merci sana.
Nabashimye bakunzi baiza tv mwari ko mwana dukurikirana no vuga iko ni kiganiro tuko turayagani kiganiro miti nyuma yo kubazanira home ndabazaniye miti n'ejo nzabazanira ikindi kiganiro kiryoshye kimeze neza cyane gose kwari kumwe na Yasoni official na mwisi Yasoni official ko niko asanze yitwa kuri YouTube kuri channel yiwe tugende kugira subscribe kugira dukurikirana ibikorwa byiye kugira bigende neza dushigikira ivyo wacu tuje gushigikira vyo mu mahanga hehe tumaze gushigikira ivyo wacu dukunda ivyo wacu amatuje mu bindi naje mu bandanye kusupporte ngamurazi ko ndabakunda yasavye vyuma nanye ndakeneye vyuma
inshallah murakoze cyane
ndabakunda cyane gose rebakunzi ba Isaac TV ni Mr Home Mr Meet kiganiro meet no vuga yuko kirangiye tari kumwe na Juma Jux behind camera twavuye kuri tele turamurondera no mu brad ugira bigende neza cyane gose mwamubonye
ciao
mwamubona gute
I love you so much ndabakunda cyane niko boga none naje wewe
uriko uravuga I love you turi mu mafungo
ni maneno tikawaida tu ndabakunda cyane ibihungu tuko famiye
turabakunda cyane gose bakunzi ba Isaac TV ndabakunda gose ndi kumwe namwe ni Mr Home ubona abaye Mr Meat ikiganiro gishasha kimeze fresh Juma Jux behind camera star boy bye bye lokinene